Sinha kanduru enava yanava. Ipdiluve navatan pale minisarangai nangade. Never.